Yeah, mamu nyina che, ye da twede mpo nyakopona sese odie den so a che kwansrem kuso. Se wo hutuntuma, ma wo yemu nhyew, na mu ye to amamre so, amamre untimi nda ne da. Enne ne da, eye na dio wo twia, oba ahema akwa ekra. Ye nyina ye maame, otumfo ti kokoso, ne maame prekope. Inti enne e da sunko asantiman kalandem. Ibidi hu nkomo e de akyerew. Bedo man ne kwamna santi, efia man kwata ma close wa ekra de free side kopem se nonko no bo. Ye nyina ye kabom. Bibia da de mekan se yenyina ya sɛde entimi kɔe baakofo sɛ oman Ghana ebi gyane na so na kɔdum pempem so a ɛsɛ edu month of love ɛne ɛda ɛtɔso ensia yɛn kɔso yɛn da ɔdɔ adi ɔ kwansoro nkusu kra afia machi
ya oba
bibia ye kama
nyame adom
ade wi nyame de kye ma de ɔkana bibia
ɛne ɛwu bɛwu ɛsɛ no bɛte na wo kye sɛ month of love you know wa mana reflect wo so so
and reflect but last month is reflect
Then when you last year, the end of the shame, until when make her one, seven, and yet I'm for any so. Don't see how bad is my mammy naturally as I'm a walk up and open some sea, dear Betty B and the O Tukwa, a fist at Jabba. So I'm Pacho, our appointment committee and Nim Kanem and Penny, and Nip Kwansu and a chop and being also a Pahwine Cassia de Bramo. Or him popro ya, walk, rodia, was re. Nisuku ne wo hono de wo mu hia ania ma pa betumi abuo ma school no eja ne naso nto aso ne ye de bebra mo sanso na futu no kokoba akwa ma ban no sana so afo no bi ya de anya wontene no se hia kora se ye pam no a ye pam no we ni sembi na no fe ye de browser Adom TV kase ye medin ye fia mankwa tamaklo